church. Tugenda kuweereza mukama mu nyimba lungi naye oliko otugenda kuweereza mu mazina za Spanish nina
Thank you.